Etihi, he mātanga kai tapere, engari anō etihi atu.
Last bit of acting I ever done was back at school 10 years ago in a show called Dracula Spectacular.
I don't think you should drive.
He kanohi ki te aia i tēnei whakatairanga, engari he tuatahitanga, he mahi kiriata.
Calm down, boys, I've seen it all before.
This character I played in Mount Zion is Pau. Pau, he's a very, very quiet, very humble guy.
Ko Pau anō te tino kaihana o Tūrei, te kaitapere matua a Stan Walker. Ko Kingi tōna tuakana a Hōne. Rātou katoa, no Ngāti kohikohiri wai.
E kimi ana rātou i tētei mea. Ko Tūrei ana ke te mea e mōhio ana he ata rātou e kimi nei. Ko te tino rangatiratanga o te whānau.
You wanna win this?
Ko tā Hōne he whakaweti i tana taina.
Every single Māori person will have someone like that, an uncle, or cousin.
He kai waiata, he kai haka noa Kingi i te kapa o Tauira mai Tawhiti.
If you can stand up in front of 10,000 people and you can memorise a mōteatea, especially those coasty ones that are 5 minutes long, you can easily memorise dialogue and stand up in front of a camera and act.
Hei te weneti, ka wātea te kiriata nei ki te marea, Anzac Pikia. Te karere.